Hei ki ngā kōrero, kei te hara mai, te rau kōtuku tāne me te rau kōtuku wahine hou o Sussex ki Aotearoa nei, hei te mutunga o tēnei tau. Kāre te Premier Jacinda Ardern, hia ki te whāki mai, hea ha te aha i te ata nei. Hioi anō, hei tāna he me ki Karere te reo pōhiri ki a whea o Harry, rāua ko Meghan, Markle, kia hara mai rāua ki konei. Hei te marama o here turi kōka, ka tai atu te takirua nei, kātahi anō ka mārena ki ahitreiria. E matapai ana te marea, kāre e kore, ka whakarite rāua ki te peka mai ki konei ki Aotearoa nei ataua wārā.
The royal family have a long-standing invitation to come and visit New Zealand at their leisure, and that goes obviously for the new married couple as well.
No te tau 2015, te haerenga mutunga mai a Harry ki tēnei whenua.